Jesus, I'm going to run,
going to run
to meet my Jesus. Yes, I know,
yes, I know,
every eye will see the Lord. Yes, I know,
yes, I know,
every knee shall kneel for the Lord.
Gizokijima,
ihlangabeze inkosi.
Gizokijima,
ihlangabeze inkosi.
Ngoba
ngiyazi onke amehlo azokumbona. Onke amadolo azomkhothamela.
Gizokijima, ngihlangabeze inkosi, yebo. Gizokijima, ngihlangabeze inkosi, yebo.
Gizokijima, ngihlangabeze inkosi yami.
Gizokijima, ngihlangabeze inkosi, yebo. Gizokijima, ngihlangabeze inkosi, yebo.
Gizokijima, ngihlangabeze inkosi yami.